turacha muri Afrika turabi ibikora avugwa kuri Sadio Mane ariko avugwa ku ibintu bibereye kandi byino vuga by'icubahiro nuko Sadio Mane hari igikorwa yimirije gukora cyo gufasha bamwe mu bana b'amatala kubigeme no kubahungu ni projet rero ya ONG ariko yifuza gutereramo amafaranga menshi cyane kugira ngo ino projet ikunde ibeho byinshi muraza kubyumva hariyo biriko ravuga muri equipe ya Liverpool ko ibashobora kujya hariya muri Schalke 04 bakarondera umukinyi mu Germano Senegalais bakamusimbana yuko yoza gufasha ino defense irimo ibibazo by'imvune ayo namakuru amwe twabatororokanije yo muri Afrika ariko kuri uhande rundi ko mugabane w'isi ama championnat atanu akomeye yarabandanye muri Ligue 1 Iber Eat bagiye kubandanya kuri kwamye AS Monaco bafise urugamba rukomeye cyane rwo kwikura uno mugwi wa Paris Saint-Germain muri nondwi muri no weekend tugiye gutangura ariko saho gusa turaca muri La Liga aho bikora vugwa yuko Sergio Ramos atashobora kuzofasha umugwi w'imbere ya Villarreal ariko Barcelona Atletico Madrid bazobambikanye asugo rukino kuko na Sevilla na Celta bazobari mu kibuga turaca muri Bundesliga turayo muri Serie A Napoli AS Milan niyo shoki iri muri muri Serie A bazobandanye muri no semaine kurundi ruhande na makuru avugwa ku kino ruhambaye cyane mu bakobwa kuko Paris Saint-Germain barafise rugamba ruhambaye cyane kwikura ku musozi wa Olympique Lyonnais mu bakobwa mu cicaro cya mbere mu gihugu cy'u Faransa Corinne Diacre benshi bashobora batamuza ariko ni sélectionneuse wa les bleus équipe nationale y'igihugu cy'u Faransa y'abakobwa nawe yamaze kubashira hagaragara urutonde rugiye gukina giye gutegura inkino zihambaye zo kurondera itike ya Euro 2020 mu gihugu cyabo cy'u Faransa ariko ari birikora muvuga kuko hari ibitari ko biragenda aneza hagati yowe na capitaine wiwe yitwa Amandine Henry ivyo byose rero na handi ni kuri Ibuja FM ariko turaca no mu makuru avuga kuri muri NBA no muri tennis ATP Masters ziko zibera hariya i Londres aho umugabo yitwa Rafael Nadal amaze gushika mu cyakabiri gishi cya nyuma ku rundi ruhande muri NBA Klay Thompson abandanya novuga ibihe bibi cyane yasuye kandi kuvunika mu myimenyerezo aho yaramaze amezi 17 ataboneka mu kibuga yari yitezwe novuga mu kwezi kumwe gusa kugira ngo higanwa rya NBA ritangure ko yohava afashe umugwi wa State Warriors ariko n'ukuri yamaze kubaja kandi mu mvune ayo rero n'ayandi ni kuri Buja FM mu mwanya muto twinjire na Primus League.